Ihingurwa ry'ibidandazwa biteye amakenga hamwe n'itunganywa ridaciye mu muco nizo ngorane zugarije ishyirahamwe Pona Pharmaceutical. Haraheze ikiringo cya babo kwezi iryo shyirahamwe riri mu ihungabana, ku ruhande rumwe rifatiye ku bijyanye n'ingorane z'ubutunzi, ku rundi ruhande naho ku kutumvikana kuri hagati y'abarongoye iryo shyirahamwe ku rwego rwo hejuru ku bijyanye n'uburyo ryotunganywa. Ku igenekerezo rya 18 ukwezi guheze kwa mukakaro uyu mwaka wa 2022, icegera cy'urongoye urwego nshingwantwaro rw'ishyirahamwe hamwe Pona Pharmaceutical Maritema Jambere yaragirishije gihuti huti inama y'ubwo rwego, aho yaciye akura umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe Emmanuel Bamenyekanye, maze acamusubiriza n'uyundi muyobozi mukuru umwidondoro wiwe ukirimo igipfungu. Muri icyo gihe nyene umukuru w'ubwo rwego eri ntihago w'umwe yaciye afuta ingingo zari zafashwe n'icegera ciwe, aho yavuga ko zidakurikije amategeko. Muri kino gihe iryo shyirahamwe ryo barifise abayobozi bakuru babiri bari mwinyinyurana kuwo bafise ububasha bwo gutera igikumu ku nzandiko z'iryo shyirahamwe. Ibyo rero bihungabanya ishyirahamwe bikanabohera amaboko imugongo abakozi. Amasoko ya RPA mu bakozi b'iryo shyirahamwe atunga urutoki Prosper Hakizimana batazira gisiga, umwe mu banyamitahe yigeze kuvugwa mu gukoresha iryo shyirahamwe mu bikorwa biteye kubiri n'amategeko. Mu ntango z'umwaka w'2021 uyu gisiga yashize iryo shyirahamwe mu ikorwa hamwe n'idandazwa ry'ibiyobyabwenge kubera kuremegwa n'amakungu. Gisiga hamwe n'umunyakenya Joseph Nyamute yahora arongoye iryo shyirahamwe baramaze iminsi mu ibohero, mu nyuma bararekugwa mu buryo budasobanutse. Umwe mu bakozi bakuru b'ishyirahamwe Pona Pharmaceutical atinya ko umugwiza atunga Gisiga yoba agomba gusubira gukwegera iryo shyirahamwe mu bikorwa bitemewe n'amategeko. Inama yihuta y'abanyamitahe yoba yakoranye kuri uyu wa kabiri. Ni inkuru tuzogarukako.